Sanibonani la kuwantsho phakama ndingelelo sifundo. Ungizomchunu uphazamisekile kwinkulumo yakhe bezoyenza e-actress isizwe. Khumbule le nkulumo bekumele yenze kwaMayimaya eGoli. Kodwa kube neenkinga zempazamo zokuthi eshintshe indawo eyesinthini. Uthe efika nakhona waphazamiseka kuze kwaphoqa ukuthi eqashe amahhotela amathathu. Konke la mahhotela ugcine ethole lodi hotela nakhona uphume ebusuku. Thekuse njalo wagcine engayithulanga inkulumo yakhe emva kwalapho bese eqasha i-private jet futhi nje ibhaloni nje liqashwa umuntu oyedwa umukeli wethu elizomthatha kuze yothula kahle inkulumo yakhe esecashisiwe. Njengoba umbonayo umukeli wethu la ubethula inkulumo yakhe nje ubonile nalapho ekhona ephuma kwi-private jet. Okuwumlando-ke nje ungiza uqophile ukuthi ehambe nge-private jet. Cela nje mkwethu lethu ushiye i-comment yakho ngaphansi kwi-comment section. Ungakhohlwa-ke ukulayikha nokusubscribe. Ngiyabonga.